kungenzeka ukuthi uyayisebenzisa iGoogle ukucwaninga ulwazi. Ama-website afana ne-Wikipedia, ama-blog, namaphephandaba ngokuvamile kube imithombo yokuqala oyitholayo. Nokho, enyuvesi fanele uqinisekise ukuthi ulwazi olusebenzisayo luthembekile. Le video izokubonisa lapho ongacwaninga khona ulwazi olufanelekile. IGoogle ingasiqhathaniswa nomuntu othanda abantu. Wonke umuntu umenyiwe emcimbini. Akhathaliseki ukuthi ngubani kuphela uma unodaba ongalilandisa, wamukelekile ukujoyina. Izinto zingase siqale ukuminyana. Ithi ngifanekise lesi singathekiso sokucwaningo ku-Google ngokushisa kakhulu komhlaba. Engabe uyalibona inani eliphezulu lempumelelo etholwe i-Google? Lempumela ihlanganisa izincazelo zama-website adumile njenge-Wikipedia. Ngenxa yokuthi i-Wikipedia ingumthombo ovulekile futhi wonke umuntu angakwazi ukufaka noma ukushintsha okuqukethwe kuyo, ngeke ithenjwe. Ngaphambi kokuthi usebenzise noma imuphi umthombo othole nge-Google, kufanele wenze ukuhlola okuthile. Engabe kusemthethweni? Engabe kuthembekile? Engabe kuyasebenza? Lokhu kuzothatha isikhathi sakhe esiningi. Inkinga ngemthombo etholakala ku-Google ukuthi ingase ibe nemibono engalona iqiniso. Uma kuziwa kwezemfundo, kufanele uye kuma-injini okucwaninga wezemfundo afana ne-Google Scholar noma i-Academic Search Premier. Uma siqhubeka nesingathengiso sethu, i-Google Scholar ingaqhathaniswa nomuntu ongazwani nabantu abaningi owenza imicimbi emncane yabantu abajwayele abamenyiwe kuphela. Zonke izivakashi ikhethiwe. Ama-injini okucwaninga kwezemfundo nawo enza into efanayo. Yonke imithombo ayibonisayo ibuyekezwe ontanga. Lokhu kusho ukuthi ama-article noma incwadi zingunyazwe iphaneli yochwepheshe. Ukuqinisekisa ukuthi ulwazi luyiqiniso, lithembekile futhi liyathembeka. Lapho utype ukuthi ukushisa kakhulu komhlaba ku-Google Scholar, uzothola impumelelo ezimbalwa uma kuqhathaniswa ne-Google. Futhi ngokuvamile, ulwazi lifanekele ukusetshenziswa emongweni wezemfundo. Ngakho, lapho ufuna ukwazi ukuthi imovie iqale ngasiphi isikhathi, vese nje ubuze i-Google. Kodwa, lapho udinga ulwazi lokubhala kwakho kwezemfundo, i-Google ayiyona indlela ephumelelayo yokuthola imithombo. Ukusebenzisa injini yocwaningo yezemfundo efana ne-Google Scholar kuyindlela ephumelelayo kakhulu. Ungalithemba ulwazi olutholayo ngoba lukhethwe ngokuqondile futhi luhlungwe ngokuhlakaniphile. Kungani ukuchitha isikhathi nge-Google kuyilapho injini yocwaningo yezemfundo efana ne-Google Scholar ingakuyisa ngokuqondile emthombeni efanelekile?